Naija dolo. Mopiro timo nyasi ma kawuono. Mama Judith. Mamino siepna. Musainya. Anga maloso ni. Umuona na. Adwa chiwo makende mopogore gi ji te. Koro chukiru ito. Adwa gweyo taluo. Adwa gweyo taluo. Are gweyo. Osiepna erey. Erey. Osiepna erey. Erey. Uno moni erey. Erey. Erokamano. Ani lungani Morris Omia Ojuang. Ajao yoma kabuda. Tuwuruwa na odio da tsunami gori 1920 kapino ne ponindo ne wayuda yuda lo maka pimonu givni rode ugunja adonyu pu Mr. Year Hillary kotera pujo angira 1974 the first primary education 1970 wakitera kanyo Mr. Year ayudoka ni kanyo kaka e teacher wabedo kode ndalogo nepo katiegora matiegora kan kanyo kase tieko tiegruo Mr. Year wacho ne MEO municipal education officer nyatini Emma Dwan Obed, DPT, headmaster, John Nehen, headmaster, teacher, you could do you, Sani. Ma, Emmy Odag, Yatima Tini, Yalobedo, DPT, head teacher, Nade, Yatini. Mr. Year, no, I should have Pana, Katatek, Kataraj, and Obed Yalopna. Get Emmy and anything out of it, not one to get Ganyo, don't have Bedu. Bang mano, eni mo mi abedo deputy head teacher. Wapunjo kode, bang ini apar gaboru. Eni mo chako wacho, wuna ni manyaka bed head teacher, e school moro makielo. To emi yotamore, apana, naloja ni mino ni mondo wami go bed deputy head teacher. Sa anike di chak tuch kode, Mr. Year no actually okatuch ingata tucha. No tucho koda. Mana adie sikundu no. Sikundu no. Nyingi sikundu no no uke gaset. Ni oti mama persa hindi. Ma emi yo wachini karaninge yo gimiti imo. Bangmano. Mr. Year enyewi. Ochako wacho. Omera, kona duwa ni mwondigo, frimbi. Hey, frimbi mi, migo referisha, sina bedi. Ni aa, gikwoke na lony. Abedo referi. E Kenya mangima, ndaloka ni lugo ni Super League. Super League moku wongo. Abedo ma wuotha Kenya mangima, Premier League kuro donjo. Agocho kweli kweli. Agocho sipuapu. Ne Mr. Year. Ne urka kanga atono ne ngama berja ugenya manenika kumano ane na punjo kuano ane magolo Mr. Year punjo kuano nyatimo bedo buta ni ma wuna mwe punjo ki Mr. Year tone timo kuano mabori nyaka sana ngin tune timo kuano nyaka ulaya omiyo kaka biro kaka milambo Machopoka en hera maduong ne nyithimisto yien beduru gimoro achiel beduru jok manyalo dongore kendo aneno ka mama nyasaye nomiu mama motegno yadha peja peja to mama mne dende ng'encha koso tindo opuot ero kamano nyasaye pod kinito na mama ni pod opugno opirore ochwe orabet olongo kau kamano ero kamano nyasaye mundo riti ero kamano ahinya ang'e ni weche mane ni ka gin mag nyasaye kikakaw weche mang'eny alongi kanyo nisujira punjo go higni 26 eka weyo kakoro dhi kumatielo ero kamano God is good and all the time. Oh, your Christ wrong, eh? God is good and all the time. Asante ni sana. Ah, yuturwa. An machum kane. Ilongane Julius Otieno Oyugi. Ajaka Julu. So aonge gi blood relationship gi Mr. Yere achopo ka kadwa mana wacho nu matin nyaru Mr. Yere milongo na wuor anange kaka wuon kech kane adako gi notin kabisa kuno ange mana nyinge gi mani longi godo no wacho ni Mr. Yere no ero nyaka juleti nu winjo kwacho kamano no wacho kamano ano era donge no kan janeko adwa nyiso kimo veo Mr. Yer mai kawuno wakaone ne en ng'ama ber Mr. Yer ni ne en japuonjna mano mokwongo Mr. Yer ne en my godfather nochung'na e kanisa Mr. Yer ni ne en babawa adak kode kuom higni 5 kwa nanyiso mana matin gimomiyo an kechunya Mr. Yer ni no touch my life kano nyuola ka julu kuma no nyuolae dala we mano dier kani nyalo gwen me nyalo rete dala mano dier kabisa gwengwa kuru na romo gmeiso year 1972 kazi ya kwa sachiel kana report nida mrochon siling prareo na unge siling prareo kuru mande no jio chulo siling prareo migi buge anori yamba de dala kato no kone ji ni koki chulo school fees kikiduoge school the Wednesday na dog kana dog my teacher class je lung nemeto nyango be ungeni ji punyu punyu pa mri wiyo kwil godo my class teacher class je lung nemeto nyango kana dog Wednesday no chwaga kabisa kana se chwada to data in Mr. Year one of the first time bara rombo go year Mr. Year ne chwado ji jothurwa Mr. Bia ni nyalo wacho nu no chwada kiboka beach to kana kanyo Nengo wangu siyep na moro. Nwadewa ngado matres mwa kwawe sewaru. Kuro kana kani rodhawu kwa winju. Winju wati ni. Kuro kani ujubu wukti. Nike eti wati diye. Nangeni imananya lugu wale dene nango. Somo. Winju wati ni. Anadok wukti chikendo. Anadok. Tonoka diye pare. Na des klas kukiji kabisa. Mundu kika diye pare. Nike chika diye pare. Sinte yoda. Winju giri joturua. Mr. Nyangu nogu wala mude na hii Mr. Yer kendo. Yeni na to nikech an gi matres sieda na wijo wanyi. To kana dhi ir Mr. Yer, to Mr. Yer nong'iya, to penya nomera, in ang'o momiyo ichwa ni duge duge skul. Rako ni japuonj, ang'o dhamo ta so. Nuka ni dilunga ne jojwoli mo tupigo ka. Na dhi malungu mamo ha, mamo ya nubiro, ujiso loso ki japuonj, Mr. Yer nuka ni dhiya klas. Mane kaka na wechulo siling prareo. Wijo wanyi ni, asome in a primary school moka chulo siling primary wacho winjo wacho juturwa jiniriembo anadhi mia buge asomo matin klas abiriyo owado maduong' manosetho bende Mr. Yer ne godfather ne ne wan gi the same shida Mr. Yer mana chulo siling prariyo winjo wacho ni koro kanoa kanyo juturwa to asimo klas abiriyo mokwongo akadho japuonj ma mochweng' e batha ni ne chweto anbe naola boka tita ino siye bina koro kani natimu klasa birio natimu maberi kabisa kado no kanya diye secondary abete dala kumbechareyo tataka doke school ke na adeno okasabereyo kana adimizo yero pejeneto ina ngomomeyo iduko nuwayo tinche nekado binwa ne best student akori japo adwa sobo japo no oje na banu adno class abereyo kana timo pinya kado na bitu laimbo atiu kama chelo riemba adokta la abet dala kumtamareyo kuro kama chopo tam igama nyien tunadhia joint for boys high school kaka ja mpira ngene oko nyo ja mpira anwe kya mtaka mpira but when kima chimo na watu nuche moro kuro kana dog small boys at kismo boys ya kakorwa then wood maneka au karibu 1 hour na wood to tama chiel kwa goya chimo onge ido kya dog dalato ni akungeni ni anmune no kuturwa ni mani kima na chamo kaka dina chimo ne onge yuturwa Bunge ki manga wodo. Bunge.
The only one.
Yemo se munge
yaka. The only one. This one here.
And I'm a professor at the University of Nairobi. Bunge watch me. Dia di mange mama mange no ka TV mar KTN NTV watch corona. Benitie ka. Be uze nena. Be uinyo watch ni. Ani TV kuru neke nga. Kurukane adia form 2 kos goya chimo onge ani de ot matune nitie mama no timlo sokime to yer mana de tak mi to yer from form 2 ya form 6 yuturu akana de tak to mi to yer I got a culture shock unyo timlo ni culture shock for the first time na dak ot matie stima Ujo wajili, mara riyo na chamu breakfast. Mama Judith mwante karkani, yuturu waka, ala mwenye saye niye mbekashi mwenye saye ukawe, nyako diye pulo. Kanya saye ni wajo, niji ni Julius, anti kasa kele kende between you and Mama Judith nyamo diye pulo, kawa ni mwenye saye tinu Mama Judith diye pulo. Nama do chai gukini, chai gibulu band, achamu kwe, lunch maber, diyo achamu maber. Dungi chenmane Mama Judith ni onyisaki do moro maraji, kata kodake nyatengatu. Ujo wajili, Ignia Beach from Form 2 nyaka Form 6 and that is Mr. Yen. Yitino mwenye nungwe uka kagiete, maki yitino matendo na, unge wajini, nonyo wali kakakakar na Mr. Yen. Unge wajini yudhuruwa. Kuru Mr. Yen ni, ingeni, asebe doka paroga ni, angomo mwenye noko nya primary, angomo mwenye noko nya secondary, kata mana wede na machina konyo dalo wa kucho, not avri of konyo ni kenyo wadie. Bunge ni kau dito jo kau ni jo niku. Karena mana turua ngau dat dua sosial produknya wah ini. Turua dalam waktu yang mana biri wan pe nok ini ada kandar. Tuti ini dalam nak nuce bukini ayo dok ajiri dan bukini kau apa apa. Kuijo wah ini. Kau nuce turua. Ikan abik mada kita punya year ni. Emomeo karena kanyo nyasayo kueda. Madi asomo UK, asomo Canada. Ujo wati ni masanya kapunye University of Nairobi as a professor. Ujo gini yoturua. Ane okanya tiyo yir. Aonge get plata siyo jima wangi ya punye yir. Punye manu punya. Kwanye manu kwanye umyo kakuno egima anche kakuno. Ujo yoturua. Mugi. Ingeni ngato kato wato yoturua. Akeni unge wati ni. Nitiye joko mugu mundu umbo siyepene. Mundu gondi giri. Unge wati ni. Miso yir ni. For the last 7 years, Bukanene, Nigejaja Tiyote Oko. Kuru, ignabiru moka dhunduko, nasima nabia koje kwa Arabi Markanesa. Mana abiru magari, Arabi Markanesa maka tulikarkani. Mane, aparone, nolo se moki, ogo se meti diroto. Pange mano, iga moka dhunduko, kwa rio kauchia. Kani antie dalaka juru, I kept on thinking about, kaka nadaki joku yir, yuvo, tekinye tende, Kuru kani kwareo kaboro, guti yenu, kwareo kabiro guti yenu, agotu ni wende bilo mwono chie, angenu longe ni Fred, eh? Nito, atemo guti neto sibiok donji. Then the following day, agotu ni nyari bilo mwona uur. Ni, ato adere nubaba ki mama, gintie, nigintie. Aya, kone ginade dala, kone ginade, nige dada mwata surprise ni. Kuna kwa kwa kabiroka. Kabiroka, ayiro kajyo kutero kweno, chapat, toja tunjepunye netuo, mama bende netuo. Oka manu mama. Mwa bed pinyo mwa gomba kakija puoji. Kare, jabuji. no riti. Wicho jo durwa. Mane last time mane jo poy. To mogi jo durwa. I thank God for bringing Mr. Yeo to my life. Mr. Yeo has so many lives. Jo durwa. I hope as I will find a space for him in heaven. With those few remarks, Jo durwa. Adok lenya sa hero kamano. Nyasayo ke tun jo poy kama pe. Hero kamano.
Ero kamano rainya, ero kamano japunch, ero kamano professor. And that beautiful coffin you saw there, plus many other things, were donated by professor. Thank you, professor. Thank you. Nitie wede mane waluongo tine porgineyo, to gisechopo kwa nyalengado gi, jokano. Jokano. Kapuka luongo nyithindo. Wanginya tekae. Tuko na mtoto hapa. Ambaye tulimtoa kano. Tulienda. Tukamtoa huko. Tukamleta. Naishi pamoja nasi hapa. Wazazi wake wako hapa. Na ingawa wameingia kidogo. Wamechelewa kano sio hapa karibu. Tafadhali tuwakaribishe. Waseme pole kwa familia.
Kamano, yo kano kupiro tu kupiro yue moronia. Wano ganda rupieso, yoge marage. Toyo Kristo duto gino wetewa. Ewa uoto kashe, okwa pogore. Wana jelpum geno herati maler duto. Ende wa diurua. Wanjole Kristo, Musa la Protesu, Demo. Iro kamano, moko watimo mosgumbiro moleo kidogo, ose luongwa, iro kapupoto adesh, banga kono ose biro katwa iro kaprogram, kare iyo tegno. Magi, jogo moa kano, kamilungo ni masogo, dalagi, Nyara man kamilungu ni Luisa Diambo. Kata Dina. Kata Lady. Magi yomu adalagi. Kamagi yae sana sana ilungu ni Masogo. Wabiro yuago Nyawandwa. Mr. Hila Uye. Yande tole mwakati yu nmochigi nitu. Ike mara 2019 tarika pari kumara boro. Ike mara 2019. Lugulo kanyoka. Osembo chia e moko. Osembo chia e dee kumuke ilo noa. Wago niru kamana enya. Ka no kowe kode buwana moro ni Lucas Maroka. Kode Agayu Chien. Kode Emmanuel Agayu. Sorry. Emmanuel Uyir. Yes. Emmanuel Uyir. Mago jogo mano kowe. Babe, an koro nawe na agenda moro kanyo mwaburo siko wabuwe godo kode. Iti agenda moro, washi wa moro kode Nairobi koni. No siko penja, tode nade. Mabe, higa kide wanyo wanayi korona ni. Ochako go na simo, ni tude nade. Mane be mwabuwe kode mogi. Omeo kakoro nyo nyasayo kawe. To, wati mwumosa henya. Yao manaka, aparni moro ka moro bro. Ulo nyinge to holo kaka ulu ngere kode Luis Atiambo. Washa ako kode Diana. Iyo kwa wana.
Mijo Kristo Guto, mungiro ko, konya ko, ya wanda. Anya wanda ne. Jaiku wa sinyuol. Ike kwa panoka o, wane o mokele, wane o miro ka, yale no se ni. Yo nyara ni tire ka. Kono ne wa biro ka, kaya ni mono wako e nike chile. Ni wa sero mo ko ne ka ni chegwe kama mi ne wa wu yo ko de no be ku de ya ma be ko an do a do ko ni sa yo kama no ko yo ko bi chegwe mo mi ya te ko a be de ko de bi a chu ka ro me ra ma nyo cha do se de ni ko ku ma gi be ni ko biro e celebration. Celebration en wuoyo en wer. Koro wer moro nitiere ahero ga wero. Kagoyo oriti, ing'ama ahero. Koro mondo ok mong'eye, obiro konya. Iwere ni, singa wanda love of Jesus, sing his mercies and his grace. In the mansions bright and blessed, he'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that we be. When we all sing this song, we'll sing and shout the victory. That's the day we are all waiting. All those who have gone before us and those who have followed immediately, all will rejoice in the Lord when we meet on that day. In that mansion, where they are also awaiting for us, it will be a very joyful day. So all of us, just be joyful for the life which He has given our brother who has gone to rest.
Ero kamano, ikone ni pastor sibiro, mako adhi gi speed no, to wang mabawa. Ok ihul mondo inyis ng'ano.
Ano siya waringo kayo gi mama ni, kayo mini nyako no. Makata minu anito onela, upakuro ti mama. Nito waringo kayo wali wadi wale mama. Mwanda unyeo wakapo kwa abile sa makolo jinge ni kama. Ani ya bugoma, ani inga kiresi ya kwa waka. Maya eja guanguna.
Upakuro tu Rujo Kristo. Ani tu mano badia koyugi an won Loisa Martin. Oero kamano kijeduong no biro kaka ja Samuel Osewacha kosebuma jamni adek. Mano wago kode paka maber. Mawa neno. Mano kaya nga maber. Kino nga mamor. Toye mo nga doa kapukwa alusu kisange na mange Peru kamano.
God is good and all the time. An iluonga ni Skola, an to kendo oka akano, an kaneri Luisa, an mama gi matin, anyamin mama gi matin uwe dala wa, kuro asa kwa awendo, pero uru kamana ya.
Asisi na uonda, an mama gi, amoso uduto, an biluonga ni Agnes Akos, an beanyasa akwa, en nyara anema luo mama ne.
I'm also looking at Pakruap. Yes, I'm Paki. Of Pakruap. Mokuango, I'm going to say Rokamano. Mommy, watch your pedalani Kawano. Mara Rio, I'm going to say Rokamano. Kumta Lomano Mio, Dugu, Obedo, Epini, Mojo Kawano. To Adwaro Wato, Kama Betani, one Yoka no Bangay. You can do it. 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 You can do it sirikal moluoro wa ka wabiro ka yeso baki kendo wakelo nyako mok nyaka nyaka opakruo donguneno ka okel nyaka nyaka oa nyaka wendo oa kano oa kamora mora bape pemnine opogo ka nyiminene opogo ka minene opogo ka yani jite oluore nikech ohere yeso baki koro yaduong ni wahere emomi uneno ka koro ji bende ohere kowigno thot of jopenyo ni ng'awa adhi nene ng'awa adhi nene yaduong ni jaduong namba wan yeso baki ka ok kamano to nyasaye mondo obed kodu nyasaye mondo ritu nyasaye mondo med bedo kodu seche duto familia ne nyasaye mondo obed kodu to chifwa chifwa ok en chifa chifa chif wache gimomatin
ne kanisa maler mata nyasi ne welo duta mosuni yeso baki Bwana Yesu asifiwe. Nyinga iluonga ni Karen Anyango Wuor, an nyaka Julu Kadero. Achima Sogo Kobura, Luisa en sister-in-law. Wabiro mondo wakuko duje dalawa, to moloyo mosuru, mosuru mang'eny. Nyasaye madgwedhi.
Asante. Thank you. Tumeambiwa Father ameshaingia na pengine yuko mahali anajivaa. Wacha ni watambulishe vijana wa mzee marehemu. Sons, please come. Sons, all of you just come for introduction. Mama ndiye atapewa nafasi na father. Please come with your spouses. Please come. Please come. Please come with your spouses. Acha na watoto mje. Sasa ndio wavulana ambao Mungu amewaacha hapa. God is good and all the time. Kwa majina mimi naitwa Frederick Ochengo yet. Ndio I'm the sixth born na vijana mkubwa and the most. Is my wife, Luisa Diana Diambo, from Kano. This is my follower, he's called Steve Okot, here. The wife is Bracing Danu, from Makueni. And the daughter. I forgot, this is my firstborn, and this is the secondborn. This is our lastborn, called Samson Opondo, here. And the wife is Irene Mtolo. Na kijana yake alikuwa hapa. Anacheza huko ndani. And also my brother Dennis Alela from Rongo. Sina mengi la kusema. A lot has been said about my dad. And me I just have to appreciate. First of all, give thanks to Almighty God for the life he has for the time he has been with us. I also like to thank my mom for giving him peace during their stay. I've never heard them quarreling in their entire life until he breathed his last breath. The other thing is just to appreciation to my friends, to our friends, colleagues, my workmates, his workmates, and also to give thanks to everyone, including the Ogwell's family. We appreciate whatever you've done to us. Ni hayo tu kwa siku ya leo. Asante. Thank you.
Amen.